Reka rero ndabashimire mwese barundi ntamwe barundi kazi nkunda bimara gukurikira amakuru yacu ni amakuru yo mubandanya mukurikira kuri channel ya mukunda cyane ya Iwacu TV bandanya rero mudukurikira muri ijya nintu hatandukanye mu gihugu cyacu cyo Burundi turavuga nk'abari mu ntara zitandukanye habari inko mu ntara ya Kayanza Karusi bubanza Kitega Muramya Makamba Bujumbura Rugombo Rumonge ndetse n'izindi zose zitandukanye nabaje kurondondora zigize igihugu cyacu cyo Burundi tutibagiye badukurikira bari mu bisagara bitandukanye amazone atandukanye yagize igihugu cyacu cyo Burundi tutibagiye kandi n'abadukurikira bari mu guhibanye nk'u Rwanda Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo habari mu Buganda bari muri Tanzania habari nandi kwizya gihe atandukanye tubagiye abadukurikira bari hakujya ya mazi manini aho turavuga nk'abari mu bihugu bya Buraya Australia Australia ndetse na Amerika n'ahandi kwisi hatandukanye mwese rero tubahaye ikaze mu makuru yacu ya makuru yo mubandanya mukurikira kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV kubandanya mu yakurikira muri Kirundi badukurikira rero muri ijya nino hatandukanye kuri uyu umunsi w'Imana rero Shene yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV ikaba yabateguriye amakuru hagiye atandukanye amakuru rero mubandanya mukurikira mukanya reka tuze tubarireze mu mwenge nkuru makuru yacu agira hayibande ko mu Burundi hariko ravugwa ikibazo kigira giti indwi himubabaro ku miryango itari himike nanone kandi turabarira ko kandi mu Burundi hariko ravugwa amakuru avuga ko abasirikare b'Abarundi biko biravuga ko hariko haribazwa ikibazo kigira giti kubera iki leta y'u Burundi itubahiriza abasirikare bagwa ku rugamba amakuru rero mubandanya mukurikira kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV ukabandanya nkuyakurikira muri mu Kirundi mukadukurikira rero muri ijya nintu hatandukanye amakuru yacu kuri byo bwido nindo nimukanya gatonyi nimuze mukure ku mirongo turagaruka tuyabaramburira kubera iki leta y'u Burundi itubahiriza abasirikare bagwa ku rugamba birababaje cyane kumva abasirikare bagwa ku rugamba bagahambwa mu kinyegero bamwe bikaba n'imiryango yabo itabizi umusirikare uguye ku rugamba ntaba ateye isoni igihugu cyose gikwiye kumubimenyeshwa ababishoboye bakamwunamira bakamusezera niteka ukwitwa ukwitanga kw'abasirikare kurakwiriye kubahwa cyane ndetse nabo basize igihugu kikabitwararika hariho ibihugu umwana w'umusirikare aguye ku rugamba baca bamwita pupier de la nation ni ukuvuga ko aba abaye umwana w'igihugu igihugu kiraheza kikamusomesha gushika arangije amashuri hageze kurondera akazi naho kikamwitwararika koko igihugu kikamubera umuvyeyi kubera ikitweho tutotera iteka abiguze igihugu tukanitwararika ndetse ababo basize indwi y'umubabaro ku miryango itari mikeya ku wa 12 ukwezi kw'icumi 2022 umwaka wari urumanye neza hari imiryango ibaza ababo iyo bajanywe n'iperereza rya gisirikare be nimbonera kure iyo miryango imaze umwaka wose irindiriye ko leta ya president ayishimiye yogira ico ivuze yarahebuye ninde azoheba akayitunganiriza kugira imenye ukuri ko ikwiye guhebura igatangura ikigandaro canke ko yoguma yizeye kubona abayo ku mugoroba wa 12 igwezi ku 10 2021 inyuma gato yisaha imwe y'ijoro pastori Joseph Sinzubwenge umukuru w'isengero ry'ababatiste mu ntara ya Muyinga yari yatashe ku rugo iwe mu ruzo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga ageze imbere y'urugo asangaho imbonera kure zibiri asanzwe azi nazo zimera nk'izimuganiriza arahagarara barayaga ako kanya haca haza imodoka y'umukuru w'imbonera kure muri iyo komine pastori Joseph Sinzubwenge yinjizwa muri iyo modoka ica iravundera kuva ubwo nta gakuru ka pastori Joseph Sinzubwenge zambonera kure zarafashwe gato zijanwa ahatazwi muri intwara nte ibumbi 2022 zigarukanwa inyu imuyinga zirafungwa nk'imesi ine zica zirakurwa zirarekurwa ziritahira inyuma hagato yinyuruzwa rya Joseph Sinzubwenge umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Muyinga Shabani nimubona afadikanije n'umukuru wazo muri komine Giteranye bagirishije inama mu ruzo babuza ko hari uwuzongera kuvuga ibya Pastor Joseph Sinzubwenge uwo mugoroba nyene umukozi wa diocese katolike ya Muyinga estashe miburo yaranyurujwe ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga avuye gusangira numwe mu ndongozi za CNDD FDD muri iyo ntara iryo sangira wari umutego amakuru ndondeza ifise yerekana ko usashe miburo na wenyene yanyurujwe n'abantu bo kwa Shabani nimubona mu gipolisi c'Muyinga no muri parike ya Muyinga ntaco Shabani atakoze kugira amatohoza hagarare umwaka uraheze usashe miburo atazwi iyo yajanywe uwo mugoroba nyene umudandaza yitwa Jacques Claude niyo mukunzi ava muri komine Burambi yarafashwe ariko arataha ageze ku mutumba wa Kirehe muri komine Rumonge Jacques Claude niyo mukunzi yafashwe n'umukuru w'umutumba nimbonera kure zimupfungira mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD mukurindira ko abasoda bo mu iperereza rya gisirikare baza kumutora amasaha yitereye Jacques Claude niyo mukunzi ntarigera asubira kuboneka uwo mugoroba nyene hafi isaha zitandatu z'ijoro mu midodo muri komine Rumonge nyene abasoda bo mu iperereza rya gisirikare bagiye ku rugo rw'umutama Alexi nimubona baramufata cyo kimwe n'abahungu biwe Eric Nduwamungu na Gabriel Sabiyumva bie n'umukozi wiwe Filimine Ntirandekura bavuye ku rugo rwa Alexi nimubona abo basirikare bahitanye Jacques Claude niyo mukunzi muri iyo ngoro ya CNDD FDD kuva ubwo ntagakuru kabo bantu bose ibitangaje muri bino bintu ni ingene abo bantu bose bari begereye CNDD FDD Pastor Joseph Sinzubwenge yahoze atwara ababatiste mu Burundi bo bwose muri iyo myaka yarafashije rwose barwanyi ba FDD bari mu kibira nubu yari azwi ko yegereye cyane uwo mugambwe ariko nticabujije ko anyuruzwa n'imbonera kure estashe miburo we yari umunywanyi azwi cyane wa CNDD FDD Alexi nimubona ni umwe mu ndongozi z'agacimbiri ka midodo kandi nawe yari yegereye CNDD FDD naho yahoze ari umuporona kera ni kimwe mu bimenyetso ko abarundi bo mu migwi yose babangamiwe ese ninde azomenyesha imiryango abayo iyo bashizwe reka rero nungere ndabashimire mwese barundi namwe rundi kazi twabanye mu makuru yacu akabari ya makuru mwakurikira kuri channel yanyu mukunda cyane ya Iwacu TV mwabandanyaga rero muyakurikira mu rurimi rw'ikirundi mugadukurikira muri ijya nino hatandukanye amakuru yacu rero akagaba ari akagaruka ariko rero kubo tuzatanguranye amakuru yacu reka tuze tubabareze mu ngiyo nkuru amakuru yacu yibanze ko mu Burundi twabariye ko ariko haravuga ko indwi y'umubaro ku miryango itari mikeya mu Burundi kwabariko kandi mu Burundi hariko haribazwa impamvu kubera iki leta y'u Burundi itubahiriza abasirikare bagwa ku rugamba ni amakuru yo mwakurikira kuri chaîne ya mukunda cyane ya Iwacu TV ukayakurikira kuri chaîne mu rurimi rw'ikirundi amakuru yacu rero nakagaruka mukomeze mugire umuhinga mu mwiza imana ikomeze ibarinde kandi muhahe muronke mu byo murimo byose mukomeze kuba muri kumwe na nyagasani imana.